Ambama fufu zama. Oh Ambama fufu zama. Usidilani jofolax, usidilani jofolax, ijofolax, 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 ay chup chup, ijofolax, ay chup chup, ijofolax, 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 sbambe mzwakhe mbuli man. Afike goli mina ngahamba nama social worker. Bengena ndaba nengomuso lami ngizinto ziyozenzakalela kanti ngibuzanga ilangeni konke lokhu kungenxa yakho my dudu sugar basin gazi khethela wena qede ngazibukela wena kuphela nawe wasibukela mina kanjalo ngabafana nesishimane nawe kanjalo konke lokhu kungenxa yakho my dudu sugar basin bekuthiwa ngintsumansumane bekuthiwa kangintheli bekuthiwa kangimonyozeli njengoba namuhla ngize nalomhlathi izinyo seliyavela konke lokhu kungenxa yakho my dudu sugar basin ngisho ungekho sithukela ngiphele ngibuke ngaphakathi ngibona ubuso bakho etiyeni vele bemnandi ukuphindaphindiwe konke lokhu kungenxa yakho. Hey, angikhulumi ngelatsinsi bo mina ngikhuluma ngetokolats. Ijofula, 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 ijofula. Oswitilami ijofula, oswitilami ijofula. Ijofula, 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 ijofula. Cloud in the sky. If you want to see me, look up in the sky. I'm the cloud in the sky. I'm made of water molecules. I cannot be touched. I'm the symbol of innocence. I'm the cloud in the sky. I am part of the sky universe family. I'm good news to the farmer. I bring the blessing. I provide the rain and the rainbow. I'm the cloud in the sky. Consider me present even if I'm absent. Never underestimate me and my power. Sometime I change characters. From a white cloud to a dark cloud. When I'm white, I'm innocent. When I'm dark, I'm dangerous. A deed for danger, deed for deliverance. I provide the element of surprise. Namely, the rain, lightning and thunder. The rain, lightning and thunder. The rain, lightning and thunder. Tua. See, yeah.
Afrika maluphakamisa uphondo lwayo izwa imithandazo yethu Nkosi sikelela Nkosi sikelela Nkosi sikeleli Afrika maluphakamisa uphondo lwayo Izwa imithandazo yethu Nkosi sikelela thina lusapho lwayo Morena buluka sitshaba sa Yesu Uvelise linjoni matsweleho Morena buluka sitshaba sa Yesu Uvelise linjoni matsweleho Jesus, we shall pass Africa.